Bantu bomphakathi, CPF scan isinede. Bathathe bafuna ukuthathela imoto. Bakhomba inoda yami ngesibhamu. Ngiyangicela 8793. Ngiyangicela mphakathi, size nimasizele bazombulala.
Shaming bomphakathi, ngicela nisincedeni basithathele imoto la i5. Ngicela nisize into ye 8793.
Hayi lana ke bafana amapapindlane igarage nje lithengisela umuntu ukuthi kuyolandwa le moto. Igarage nje akukho okunye. Ababona ilahlile nje bathi hayi igaraji bayitholele lokhuzane iy'nsizwa ey'sheshayo bathi hayi iyaphuma kuyimanje egaraji aniyilande. Awu, singadlalwa abantu basemagaraji phela. Yikho ngayifuna ngeke ngithenge imoto mina noma ngeke ngiyoyikhiphe imoto ngaphandle kwebhokwe yofaka uyibhokwe isasegaraji phakathi ngilanda ubaba kasinethemba. Uyifaka iy'bhokwe nje iphume vele sineyibhokwe zayo singadlalwa abantu phela.